tauni ine. Jake Malinyingi. Jake Malinyingi.
Thank you. Kisumbue, Ongea na mtoto wote. Nitakufundisha kuongea kwa kusema mikono.